Vho mala America kuzira ku office yaka Zimbabwe wake ku Malawi alengeza kuti mzika zinayi zakuno ku Malawi sizi kuyendenaso kupita mdziko limeneli pamodzi ni mabanja lawo kamba kuti akukhudzika ni nkhani zakatangale. Ndikulandireni pano pa Hanifa TV olemekezeka makamaka a George Pitt.
Yebo mkwambiri.
Boma la America lalesa anthu angapo makamaka anthu anayi akuno ku Malawi. Ena mwayiwo pakadali pano akugwirabe ntchito mu nthambi za boma kuti iyayi sakuyeneraso kupita mdziko limeneli la America kamba kuti akukhudzidwa ndi nkhani zakatangale. Nkhani imeneyi ngati inu amene mumasatira momwe dziko likuyendera mwayiona motani?
Nkhani imeneyi kwa ineyo ndi nkhani yoti sina ndisizimutse chifukwa chakuti sikoyamba kuti anthu aku Malawi alesedwe kupita mdziko la America chifukwa cha nkhani zakatangale. Ni nkhani yoti ena analesedwapo mbuyo ndi chisanzo cha ulaji musa atapezeka pa nkhani zokhuza ndi katangale okhuza ndi ma passport analesedwaso kupita mdziko la America ndipo iwowo ndi famili yawo analesedwa kuti asapite mdziko la America. Ndiye kulesedwaso kwa anthu awawa kunandizizimutse chifukwa ndimadziwa kuti ngati atapezeka pa nkhani zokhuzana ndi zimene zotsatira zake ku dziko la America zikhala ngati mmene alankhulira muchi. Chachiwiri nchonena kuti ifeyo ngati dziko timayenera kuphunzirapo kanthu. America ngati dziko anapanga chikhalidwe chodana ndi katangale ndi zikhupo ndipo chikhalidwe chawocho pofuna kukwanitsa zimene adapanga pofuna kuti chikhalidwe cha katangale ndi zikhupo chisakhazikike mdziko lawo zafuna anthu amene akhuzidwa ndi nkhani za katangale kapena zikhupo kuti apite mdziko lawo amaopa kuti anthu oterewa makamaka ndi maudindo akuluakulu amaopa kuti anthu oterewa akhoza kugawira anzawo chikhalidwe ngati chimenechi. Ndiye America ngati dziko mdziko mwawomo safuna anthu otere kuti apitemo ndipo kuletsedwa kwa anthu anayi amene achulidwa mkalata imeneyi kuti anthu awawa asabwere ku dziko la ku America ndikudziwa kuti chifukwa kufuna kuti chikhalidwe chawo chodana ndi katangale chikhazikike osati mdziko mwawo kuti mudzakhale kapena mudzikhala nkhani zokhuza ndi katangale ayi amadana nazo. Ndiye kwa ifeyo ngati a Malawi timayenera kuphunziraponso kanthu kuti chikhalidwe ngati chimene akuchita dziko la America boma la America ndi chikhalidwe chabwino chimene chikhoza kuthandiza kuti dziko litukuke. Chinanso chimene tingaphunzire nchonena kuti akuluakulu aboma akakhala maudindo akuluakulu sayenera kumachita katangale ndipo wena mwina aphunzirapo chifukwa cha mmene boma la America likuchitira chifukwa wena mwina ali ndi maganizo oti akachite sukulu ku America kapena ukachite business ku America kapena ukapeza ntchito ku America ndiye chifukwa chakuti boma la America limadana ndi chikhalidwe ichi akhoza kusintha chikhalidwe chawo kuti nthawi imene akugwira ntchito adane ndi katangale ndipo akadana ndi katangale ndiye kuti dziko lino litukuka zotsatira zakeso zikhoza kukhala zothandiza kwambiri potukula dziko lino chifukwa chikhalidwe cha katangale ndi chimene chazesa umphawi m'mayiko ochuluka ndipo apa ndi phunziro labwino lakuti ngati a Malawi tiye ntipewe kuchita chikhalidwe cha katangale ndi zikhupo.
Inu simukuona kuti iyayi dziko limene likutilowerera pakayendesedwe kathu ka dziko pamene mina mirandina. Hello.
Ndikukumvani.
Hello.
Hello.
Hey, ndimanena kuti kodi pamenepa simukuona kuti boma la America likutilowerera pakayendesedwe kathu ka dziko kamba kuti mirandu ina imene anthu akuaganizira ku khoti kapena kuti kumabwalo a mirandu sinafikepo kuti awapeza olakwa kwenikweni sakutilowerera pamene pakayendesedwe kathu ka dziko?
Kwa ineyo mmene ndikuonera sakulowerera pa nkhani zokhuza mdziko ayi chifukwa dziko limene alesedwa anthuwa kupitako ndi dziko la America si dziko la Malawi ayi ndiye kule kukuroverera sindi kuona kuti aroverera pati chifukwa zimene akamba za dziko lawo wakuti asalowe mdziko mwathu ndiye sikuroverera kama ifeyo ngati dziko ndamene tiyenera kukhala pansi nkumaona kuti kodi tikuchita bwanji munkhani ngati izo sindi kuona kuloverera kulikonse kwa dziko la Amerika akanakanena kuti mwina anthu awawa kaya ndi milandu kaya kuganiziridwa milandu ndiye yehova ku Amerika akananena kuti anthu awawa sitiwa muwapange zakuti kwanuko ndiye kuti tikanane kuti aloverera chifukwa decision ikhoza kukhala yakuno atatero koma mmene ilili apa decision ndi yawo anthu awa sikuwafuna kwathu kunoko chifukwa akuganiziridwa nkhani izi ndi mmene akupitira kotero kuti kwa ineyo sindikuona kuloverera kwina kulikonse chifukwa akukamba za dziko lawo akuletsa amalaviye nawo kulowa mdziko lawo la Amerika osati kuti dziko la Malawi lichite bwanji ndi anthu awa ayi
nde tikabwera ku nkhani ya amuna momenti kuchitira pa nkhondo yolimbana ndi katangale zikupereka chithunzithunzi chotani pa nkhani yolimbana ndi katangale kuno kwathu ku Malawi
zikupereka chithunzithunzi chakuti dziko lino muli katangale wambiri amene boma likulephera kuthetsa choyamba chithunzithunzi chake nchimene chachiwiri zikupereka chithunzithunzi kuti anthu ogwira ntchito amatha kugwirisa ntchito maudindo awo akuluakulu kulandira kapena kukhuzika ndi nkhani za katangale kapena ziphupho ndiye zithunzithunzi izi sizabwino kwa munthu amene ali pa utsogoleri kotero kuti zikutithandizaso kuti ngati dziko ipewe mchitidwe woterewo chifukwa zikhoza kupangisa kuti tsogolo lathu likhale lovuta muja ananenera muja kuti iwena mwina akhoza kukhala ndi maganizo oti ineyo nditakachita sikulu yanga ku Amerika kapena nditakachita business yanga ku Amerika kapena nditakapeza ntchito ku Amerika ndiye ngati paudindo umene ndinawo panopawo pali mwayi wakuti ena akhoza kuloverapo kuti ndichite nawo ziphupho ndiwo ndipewe zinthu zimenezo chifukwa zikatere ndiwoti tsogolo langa lopita ku Amerika lithera panjira ndiye ndichikhalidwe chabwino choti tipewe mchitidwe wakatangale ndi ziphupho
ena mwa anthu amene achulidwa awa ena akugwirabe ntchito mu nthambi za boma zosiyanasiyana kodi momwe zikuyenderamo tikhoza kuthana ndi katangale pamenepa tizichita motani momwe boma la Amerika lachitiramo kapena chithunzithunzi tili panji nkhani yomwe yolimbana ndi katangale ena akadagwirabe ntchito mu nthambi zosiyanasiyana za boma koma ndithu akukhuzidwa ndi nkhani za katangale akuaganizira kuti anachita za katangale komabe akadagwirabe ntchito mu nthambi za boma tizichita motani kuyangana chisogolo
ndi muja nanenera muja mmene munandifunsa kuti kodi dziko la Amerika sili kuloverera zochita chiza za dziko lino ndinanena kuti ayi dziko la Amerika sili kuloverera chifukwa akanakhala kuti akuloverera akanatha kunenanso kuti amene akadagwirabe ntchito pakali panopa kuli bwino amenewa mayimise kapena mwachotse koma sanatero apapa kuti ife tichite bwino ndiye kuti tiphunzire kuti anthu amene siziwapasa ntchito zoti agwire zokhuza ndi boma lino la Malawi akhale anthu amene ndi wokhulupirika komanso ambiri yabwino chifukwa munthu wambiri yabwino amagwiranso ntchito bwino ndikukumbukira mbaibulo muli nkhani ndikukhulupirira ndi ku buku la machitidwe kumene akukamba zakuti mtsogoleri ayenera kukhala wambiri yabwino ifeso chimodzimodzi ngati dziko atsogoleri ayenera kukhala ambiri yabwino ayenera kuti akhale anthu amene azidana ndi zinthu zimene zikuononga chikhalidwe cha anthu komanso chuma cha dziko titatero tikhoza kukhala dziko labwino limene wenanso akhoza kusangana nawo kuona kuti ndi dziko loyenera kuti anthu ake azigwiraso ntchito ngakhale ku maiko ena.
Tili m'masomphenya a mchaka cha 2063 kuti dziko limene makamaka dziko la Malawi likamazafika mchaka cha 2063 iya tidzakhale kuti tavuka mu msinga za umphawi zimene tikusambiramo pakadali pano momwe tikuyendera pa nkhani zakatangale tichite motani kuyangʼana chitsogolo momwe zachitikiramo tiphunzirepo zotani pa nkhani yolimbana ndi katangale kuno kwathu ku Malawi
ngati dziko tionese osati kungokamba pakamwa tionese ntchito zokuti tikudana ndi katangale koma chimene ndachiwonapo ku Malawi timadana ndi katangale pakamwa koma mchito ayi katangale ndiye bwenzi lathu chifukwa machitidwe athu munthu akapezeka kapena munthu akakhala ndi mbiri ya katangale ngati dziko sitikuchita bwino kapena sitikuonesa poyera kuti anthu amene amamveka mbiri za katangale kapena zifufu tikutayana nawo pa nkhani ya kayendesedwe ka dziko lathu ndiye chifukwa cha njira ngati zimenezo ndizomvesa chisoni kuti ngati dziko tikuonekabe kuti katangale akadali bwenzi lathu ndiye ngati dziko tisiye mchitidwe wotere tipange chikhalidwe chimene chikhale chodana ndi katangale ngati mmene anachitira nzathu ku Amerikako anapanga chikhalidwe chodana ndi katangale ndi chifukwa chake anthu oterewa saloleka kupita mudziko la Amerika ndipo ndikuteromu sikuti zimenezi dziko la Amerika lachita ku Malawi kokha ayi achitapo maiko ndithu angapo kuletsa anthu amaiko amenewo amene anakhuzidwa ndi nkhani za katangale kuti asapite mdziko la Amerika zimene zakhazi kuchitika ndipo ndikukhulupirira kuti mmene zikuchitikiraso kuno ku Malawi tiphunzirapo kanthu kuti tisazorowere chikhalidwe choyipa chakatangale ndi zifufu chifukwa mmaiko ena azatiletu kuwa panopa tikuona dziko la Amerikali koma kutsogolo kuno ndidzaona kuti ni maiko angapo azatiletsa kuti ino dziko lakuti mumachita katangale munakhuzidwa ino ndi nkhani yakatangale kudziko kwathu msabwereko zidzachitika ndithu koma chikhalidwe choyipa ngati njiji nchofunika kuti tisiye tileke ngati a Malawi ndikunena izi chifukwa chakuti maiko ena panopa tikumva za Amerika koma maiko ena atsala pang'ono kutiuzaso kunena kuti munthu wochokera kudziko lakuti asalowe kudziko kwathu chifukwa chakuti munthu wotere ndamene ali ni mbiri yowononga dziko
mwamva momwe a George Phiri aunguzira ganizo la boma la Amerika kuzera ku ofisi yake ya Kazembe imene yatulusa chikalata yolesa mzika zinayi zakuno ku Malawi zimene zikukhuzidwa ndi nkhani zakatangale kuti iyayi pamodzi ndi mabanja awo sakuyeneranso kupita ku dziko limeneli la dziko la Amerika ine nthokozani chiwaya wa Hanifa TV.